Pizza on the track.
Endelea kumomba Mungu,
usikate tamaa.